tan zambe yo kalo samba e mabembo esangisinga moto
Mabembo ilokola moto angufeli maboti
Thank you.